Timore buti vida ya kona maruma kani na ntiere kenda neno kako timore gimanya lowacho kuom wacho no ni ntiere ja gari mane tie mbele Land Cruiser to Land Cruiser be ne chak lugari moro machielo to ja gari no miyo ngato lift koro ngamno miyo lift ne temo kalor to se mano lor ni koth be ne nyidho koro Land Cruiser no wa malo karidure mwalo koro kako temo no mondo mak break emergency to nok nyalore because ne ntiere koth ni chwese chego koro ndara ne slide koro mane mukelo ochangia wachne mar yumba yumba mogore piny modonjo e pavement ka koro mabus onyore gi kanyo motergi hospital
to gima neno kotimore kawuono komora ka Land Cruiser mar police moting'o mabus iriembe e speed moko winjore to kendo oyudo ajali e ndara kaluwore kaka noringo nokoringa yumoro maber makata wan waneno to debe ni wan wa kaka joboda boda debe ni wan magino timorenwa to dok kawo action mapiyo piyo sana moko winjore gari wa malo kucho gi ng'wech kabire speed moko romo to kogik ka to neno maka gari roll dichiel to gari mane ni bath ndara made be ni jomoko ni bath ndara ka do hinyo kaluwore gi speed mano riembe nokwane kamoro wa e chuny town